Mama, afi ne mate ase ye, nti na me nana ba ate ase no na ne tinwi nyina ye fufuo no.
Akwasi fa nkwasa sem sori na kwa ye homework na kwada, na okyra be ko school, dia ben se nti na wona na tinwi ye fufuo.
Emfa ho ni wiase ba bi a wo, so pesa wo sani sika kwa ma adofo, true mobile money anase bank account a, you should top connect. Amu rate no eye bafu so secure, me se eye free bonto. Top connect money transfer, me se se yenhia wo, nka nkrofuo yi, ko ma wiase jata.